ahaturi Makamba kandi harafize ico yisangije tugereranije naho twara dukorera mu ntara ya Gitega. Aha hararavuzwe harandikwa ivyerekeye ibitero ngo vyoba byarabaye vyabitwa ba murere. Twebwe umugwi sever aho tugejeje turiko turatohoza kugira tumenye ba murere bari bande.
Uyu ni umukuru w'umugwi sever Petero Claver ndayicariye. Uwo mugwe wariko uzura ibisigarira byabishwe mu mwaka wa 1972 maze batabwa mu binogo rusange hari ku bucimbiri bwa Nyamirenda na Butanyerera ni muri komine Mabanda intara ya Makamba.
Ko ku Barundi batwumviriza uno munsi baba bo mu gihugu canke baba hanze barazi ko Mabanda mu myaka ya 71 72 nihenze yari arondisema Makamba intara ya Bururi. Nkuko tuvuze intara zo mu bumanuko uno munsi tuvuga Bururi, tukavuga Rumonge, tukavuga Makamba, ariko icyo gihe hatwagwa I Bururi. Muze kudukurikira rero mufatanya izo ntara zitatu z'uyu munsi ariko zatwagwa hamwe kuko ibyabaye ico gihe byari bifise urongora intara umwe. Abategetsi bariho ico gihe abo babakiriho n'abitavye Imana barafise abari babarongoye haba mu nzego za gisirikare zikijandarume z'intwaro munsi yabo haba hariho n'amakomine haba hariho n'amazone hari naho bavuga amasekiteri. Aha rero uyu mugwi sever abarundi bishiriyeho bivuye mu biganiro byabaye Arusha ibiganiro byabajyanye politike. Uyu mugwi sever washinzwe ubutumwa butomoye, ubwo butumwa nubwo kumenya ukuri nubwo kumenya ubwicanyi bwabaye nabo bwahitanye ubwicanyi bwabaye ryari mbega ubwo bwicanyi bwava kuki hanyuma mwibwirizwa dukoresha hariho cyane cyane ingingo zibiri ingingo ya gatandatu n'ingingo y'indwi ingingo ya gatandatu itomora neza ubutumwa bw'umugwi sever. Muri ubwo butumwa kubera tuje ngaho bwa mbere ngira mvuge butatu canke bune muri mu ngingo ya gatandatu. Ubwa mbere ni ukumenya bishwe n'abagiye mazi mayongo mugwimo rwabaye mu Burundi. Ubwa kabiri kumenya Abarundi n'Abarundi kazi bitanze mu gukingira abandi mu gukiza abandi kuko bariho murabizi. Ubwa gatatu kumenya ahari binogo canke ibindi bibanza bititwa itongo ry'abafuye byatawemo abishwe ataco bazira. Icakane magarare ku cakane gusa kuko ni vyinshi hariho no kumenya mbega vyagenze gute vyatumwe n'iki hari bimenyetso ntabanduka vyerekana ko ubwo bwicanyi buriko urategurwa buzoba. Iyo ni ingingo ya gatandatu irimo byinshi ariko bikuru bikuru ni ivyo. Ingingo y'indwi itomora ububasha bw'umugwi sever ishinzwe kumenya ukuri no kunwanisha Abarundi ariko ubutumwa twashinzwe nk'umugwi no gutohoza ukuri hanyuma uko kuri kukaba icyo no kwita umuzi cyanye inkingi zofasha uburundi n'abarundi kunwana gusumba iyo tuvuze kunwanisha abarundi mwumve ko muri twebwe dukuze harimo abacumuye abacumuye muri twebwe dukuze harimo abapfakazi muri twebwe dukuze harimo impfubyi abo bapfakazi bamwe ahubwo benshi ntibazi n'ababo aho batawe izo mfubyi zari zikiri zito benshi muri bo babuze ababyeyi ubuzima bwaciye buhinduka wari mu ishuri aravayo warafise agatongo barakanyaga warafise agakinga baragatwara aho simvuze imangazini umuduga cyangwa udufaranga twatwari kuri konti ariko simvuga ibi gusa mvuge ko hari abarundi bitanze baritangira abandi baranyegeza abadasangiye ubwoko nabo abo bari mu bwoko bwose tubivuge tubisubire baranyegeza abo badasangiye ibyumviro bya politike nico gituma hari abarundi bavuga bati ndashinze intahe jiwe ndacariho kubera nanyegejwe na naka kubera nakingiwe na naka ariko harabo byananiye kubaha ikiremwa muntu abantu babica nk'ibikoko babata mu mashamba mu nzuzi babata mu binogo hanyuma abo babuze ntibarize abo babuze ntibagandaye abo babuze ntibagandutse
aha rero abanyagihugu bariho muri uyu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bavuze ingene byari bimeze ahanini mbere harimo n'abavuze ko hari abantu bitwa ba murere ngo bari bahari
nitwa rukondo nata
rukondo jonathan mbega ibyabaye mirongo irindwi na kabiri wari ngaha wangana gute warabibona
njyewe narabibonye
wangana gute
nari mfite imyaka mirongo ibiri n'umwe
ne wa
ibyo wabonye byagenze ibyo ndabona tuvuge kubera ibyo by'intambara tutabimenya rero mbonaho mukayogore indege uranyu iyo ndege itangura kurasa ajya ku ntuzi aya ku bitaro rero itangwe kurasa ajya ku bitaro twebwe turiyumvira kwize bagaho ya ntambaraga yakuze n'indege iraje
yari ntambara imeze gute
urumva iyo ntambara tuvuge ni nk'uko twari duhagaze ngaha atabaga mu mabanda kirahiye tugaca tugenda hariho n'umutumba ngaho twagiye kwicara ko kuraba
none icyo gihe hari abantu bari bateye canke yabaye iyo ndege nyine
abo bantu yari ziri ikwirikiranye ntuzeye by'abo bantu bavuga ngo bahe bagwanya kubera twebwe twari abarundi tutamenya by'intambara tukagira ati ni kwa kundi icyo gihe cy'indege hari hakagwi kari hajya mu mabanda muranyu ako kagwi rero abantu birukanga bagenda kuri ako kagwi ngo baborohereze baronke imiti uranyu rero abo bantu imiti yo kurwana aho uranyemerera basi rero bitwareye ko bagiye uko uranyu ntibamenya ko indege iza yabazungurutse ahubwo ntibarashika mu mabanda basi haheze akanya hariho agatumba hariya tugenda twicaye ko indege iyo ndege rero itangura kurasa rero twicara turagarama kuri bwa batibagahaga turapfuye ikisumana hari humbonga witwa mukombe umwonga ituga hari hundi mugabo umwarimu yitwa tinya ikigenda irakata ikase niho rero yishi kivunga cinshi cabantu umvaga twebwe twashye tugaramaho ku byatsi twe turaba tusha twirukanga tugenda
none yarasabantu bahunze canke barabagwanye
oya abagwanye ntabo yarasabantu bahaye
none
abari bo bose
eh abari bo bese nkuko dusanze ngaha
muta dusigurire gato wavuze abantu bari bagiye kurondera imiti
eh
bari bande abo bantu iyo miti yatangwa nande
iyo miti yatangwa n'abantu bavuye inyanza mu rumonge
barabarundi barabagwanye
barabarundi mu nyuma yaho bamaze ku kurasa niho hacaza bazayirwa babasoda uranyu basanga aho bantu hajya kwikomini rero urumva aho kuva ku mukombe benshi baza bahize
jewe nitwa Emerisabe Edouard nkaba mvuka ku musozi wa Karinzi komine Mabanda intara ni Makamba
umwe mubabonye byabaye mu bwicanyi bw'2022 hano kwa kumutumba wa Murinzi umwe mubabuze mbega igihe wabura abawe byagenze gute
sinzi byinshi cyane kuko icyo gihe cy'2022 nari ngifise imyaka mike cyane yuko nosa n'umuntu nogerageza nko gutangura ishuri ariko icyo gihe narabonye abantu batari bake baduka bava inyanza bahunga bavuga ko bariko barahunga intambara rero byarashitse aho twebwe icyo gihe twatangura kuza turanyegera mu mashamba ndetse jewe kubera icyo gihe amashamba yari manini rwose umuvyeyi yarampeka kuko nari mfite bashikanje bandi babiri bari imbere y'iwanje bagaca nabo baza barega urutungu twifuka muri nyashyamba rero kuva icyo gihe mu bisanzwe twari dufite ababyeyi babiri nari mfite data na mama icyo gihe jewe nakuze nzi ko data yari umuntu w'umugoronome yitwa Nyandwi Gerard muri icyo gihe rero intambara ziremiraba kuko n'igihe ndibuka ko hari n'igihe indege yarasa ahantu ku musebeyi ahepfo y'iwacu nyene ugereranije ni kuri uwo mutumba ubona ngaho inyuma izo ndege igihe zaza narazibona twarazibona ningene zarekura umwungurumo w'intuze w'amasoro twarazumva n'icyo gihe twebwe twaciye twiruka turahunjuka tukanyegera mu mashamba icyo gihe rero data ni ukuvuga urwimo bariko bavuga ko ruhaye rutera ruhera haraje ibintu by'amarondo ibintu byo kurarira bavyita kuvigira data rero yajyana n'abandi ahantu ku musozi ahantu hitwa Imubondo kuko uwo musozi wa Karinzi watwagwa muri Mubondo bakaryama bukeye bagataha ndetse mbere bobo bariko bararira baracana umuriro munini tukabona aho badata baraye ugasanga igicaniro ni kinini rwose mu ijoro icyo gihe rero ibyo nibuka rero data ugwimo rumaze guhera kuko muri icyo gihe haraje indege yakwiragira aha hejuru ikorora ibintu by'ibikaratasi byari byanditse ko ngo amahoro yabonetse ni munyogoroke abatari bake barabitoye baca bakibonye bakajya baraja habona bo icyo gihe rero ariko ayo marondo yakomeje yaba data rero arateba avuye ku irondo icyo gihe aratatashe muhira asanga hariho umutumiro w'inama yari kubera ahanyine turi muri iki kibanza kubera yari umukozi wa leta iyo nama ntiyareka kutayitaba akurikije ibintu byari ko biraba ntiyarazi mugabe kiza kumushikira cha rero aritaba yitavye rero ico gihe yagiye yambaye ireturuso yirabura yamaboko magufageraha akaba yari yambaranye n'isaha ku kuboko muri ico gihe rero kugira ngo tumenye ko data yahejeje gupfa haciye haza umugwi haraje umuntu aratubwira ko data ahwereye bamwishe kandi yicanywe nabandi bantu ubu nibuka cyane cyane yitwa Gahori umugabo yitwa Gahori wahahepfu
kuri ivyo umukuru w'umugwi Severe yavuze ko nawe nyene byamukiye mu matwi ariko rero ngo nibyo gutohoza cyane
abo babuze ntibagandutse aha turi imakamba kuri uyu mutumba wa Karinzi zone Kayogoro dufise amakuru menshi tumaze gutohoza tubwirwa n'abene gihugu bariho ico gihe bacitse ku icumu ico gihe aha turi makamba kandi harafise ico yisangije tugereranije naho twara dukorera mu ntara ya Gitega aha hararavuzwe harandikwa ivyerekeye ibitero ngo vyo byarabaye vyabitwa ba murere twebwe umugwi Severe aho tugejeje turiko turatohoza kugira tumenye ba murere bari bande kugira tumenye bava hehe kugira tumenye mbega barabanyamahanga kugira tumenye ko hoba harimwo abarundi canka barundi kazi ariko aho tugeze turamaze kuvugisha abantu bakoze canke bakoreshejwe bitwa ba murere abo twatoye mu kiyaya cha Nyanza Lac baracariho kandi twasanze abo twavugishije dufise amafoto tukaronka n'amajwi twasanze bava mu bwoko bwose
rero umugwi Severe ukaba werekanye ibinogo bibiri byatawemo abantu ibinogo rusange ariko rengo hariho nibindi ngo kazi ntikarahera